Digital Music.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim.
Allah, Allah,
Allah,
Allah.
Bye.